ngizima Africa the worldwide umhlaba wethu umhlaba wabanqomobili sembingelela nonke babukele bethisi Jula TV namhlanje ke ubukelwa misisa hleli naye umafohla sohleli naye umkhulu sisahleli naye bathi indoda enkulu bathi bulldozer akubingelela babukele ke enkulu
asifohle emakhaya asifohle sonke senibingelela ninjani
mkhulu ngithunywe omama la ngithunywe osisi bathumenda utholakale manje bathi akushado bathi umfana ufika afike kanye ashiya ingane ahamba angaphinda buye esimane sinjengalezo mkhulu ngabe ithini impendulo zakho i-ladies house imile lapha ilindele impendulo
ukuthi kwenzeka kanjani
ukuthi mkhulu umsiza kanjani ngoba abafana laba badlala kakhulu ngako manje
angifuni ukukhuluma kakhulu ngakuleyo ndaba kodwa ngithi wena onenkinga enjalo hoza la wena onenkinga enjalo ngabe ungwesilisa onenkinga yokuthanda umuntu kakhulu uze umkhokhele woza la ekhaya sikusize ngabe uyintombazane uthande indoda esikuzalisile kodwa siyakubalekela noma ufuna ingabe sabaleke nebhathe njalo usuyenqena ukukhomba ingane nga 4 nga 5 usuyenqena ukukhomba ingane thi ingane lezi ngoba ukuzala inkinga ukuzala ingane yakamkhize eyakwakhumalo eyakwangcobo kuyinkinga enkulu kusuke kulele entombazaneni ehlakaniphile umuza wakhiwa ngomthandazo kuphela umuza yakhiwa nangesintu uyadinga ukuthi uyadinga into zesintu kuba sikwenze sikukhande sikukhandele lokho ukuthi wena uhlale kahle nomyeni wakho futhi nishade ekugcineni angayindawo futhi
mkhulu kunobaba njengamanje othi nangokosikazi uyahlupha nkosikazi wami uyajola kodwa ngenxa yokuthi sineyngane ngeke ngikwazi ukumlahla kumuntu onjalo omkhulu ungathini lo
ujola kanjani umfazi kukhona iy'nyanga emhlabeni ukwenza kanjani lokho akumele akwenze lokho akumele akwenze as long umthanda nifisa ukwakha naye umuzi kube khona ukuphila ekhaya awukwazi ukumdedela ukuthi alale nomaphi ukhona le angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngithi woza sibonane eduze sikwazi ukuyilungisa leyo nto
mkhulu kunabantu abaseGoli kunabantu abaseCape Town abathi mkhulu siyafisa ukuthi ke ufike uzosilekelela ngawo wonke nje umsebenzi wedlozi owenzayo kumuntu okanjalo mkhulu ngabe uyihambela lezo yindawo
ngiye ngithi mina umuntu ofuna mina uyongithola la ekhaya
ya
ma ufuna mina ufuna into ephilayo ngithole la ekhaya mina ngumuntu wade kwi-TV ngumuntu ogcwele umhlaba nje kodwa lingivalile lona idlozi lathi uyilona umsebenzi walo ulayikha ngoba lenza into le enesiqinisekiso futhi mina ngisebenza ngale idlozi elami idlozi asihlale bafethi ngihlala la ekhaya yongithola la ekhaya
hayi mkhulu sikuzwa kahle kehle ngaphambi kokuba sivalelise kunezinto eziningi ezinye singazibalulanga la ozenzayo ake uchichisele umbukeli ke azi kahle ukuthi masikhuluma ngomafohla sikhuluma ngubani owenzayo
Masukuba kumafa sikhuluma ngomuntu olapha abantu ngendabuko ongumprofethi uyathandaza uyahlola maqedwe ukuhlola bese eyakulapha uyabethela uvula inhlasa yomuntu umuntu lona osenziswa yithonga uma ekafika kuwe uyalalela ukuthi wena uzosizwa yini kule nkinga yakho bese yakusiza umsebenza kanjalo nokwakha imizi yamakhaya ngibethela amakhaya nokwenza ukuthi umuzi ungaxabani izingane zendoda izwane ingane engahamba ekhaya ibhunguke kukhona umafohle emhlabeni nanokuthi ungalahlekelwa uthando lwakho oluhle ngenxa yezichitho isichitho siyasichitha sithina sichitha isichitho kumuntu onesichitho simwashe abe muhle bese ebona inhlahla empilweni yakhe
Wemkhulu singakudedele nje kunabantu abathi mina mkhulu ngiyafisa ukuhlola ngomfundisi kodwa angikwazi ngisho ukuhlola esontweni kubantu abakanjalo uyakwazi ukubanika lento
nabo labo ngithi angilazi ibhodlela lami kodwa ngibhodlela lami la onakho ibhodlela libhalwe izizwe
yeah
izizwe lesi uma umuntu ethwasiswa noma simvusela umoya wakhe akumele ube izangoma esingumphuphe nje noma ube inyanga engumphuphe nje ngizakufana izizwe uma ngufana izizwe izizwe ezokuxoxela indaba utshela abantu indaba zabo Nazi le lokhlona.
Inkulu uyayiposa yini noma kufanele umuntu afike kuwena?
Nkosi yami angifuni le yonto. Ngicela umuntu eze la ekhaya uzongena ngesiko layo. Umuntu ofuna into zami angicela eze ekhaya.
Yeah.
Mhm.
Nkulu ngenxa yokuthi baningi abantu abakulindile, baningi abantu esibafice betholela ekhaya. ake sikudedele mkhulu, noma sikudedele sicela ukuthi usibikezele inamba abantu labo bangathola khona.
Inamba yethu 0799 216 226 no 0766 66 9598. Bese uba inamba yabo kaWhatsApp u 061 5444 575. Izona inamba lezo enzongithola kuzo, kodwa ngisebenzela la ekhaya. Ufuna mina mangifikile ngizwe ngilethe nje inkonzo okhulekela abantu bese ngiyayibuyela ngizwe ayisebenzela la ekhaya.
Elakho lokugcina mkhulu uzovalelisa kubabukeli.
Ake sithi ke sibonge inhlahla kakhulu uvashelwa bafowethu be-TV lapha ubaba zosithathe lo msebenzi wethu ngokuzwa udumo lo msebenzi wethu. Sithi ke wonke umuntu ongibonile impilo yakhe isophinde ifane, akeze khathe inamba baphinde bangifollowe lapha buyi ku-Facebook wami Prophet Mafohla, ku-TikTok Prophet Mafohla, kuyoba kuhla kakhulu konke nje Mafohla Mafohla Prophet Mafohla Mafohla ku-YouTube Prophet Mafohla. Bengithanda baba Mafohla, nibe right bafowethu.
Sure.